the other loved ones, not the other ones. Mr. Buddy Walls on the saxophones, Lumanyana Mzi on the drums, Steve Wolf on the bass, Mr. Blake Hallaby on everything, including the piano. We're going to do now a song that you should know. Yeah, enjoy it.
Hey, yeah. Hey, yeah. Hey. Ndano bevuka ehamba esenza into zakhe kumnyama kumhlophe kusasa nasemini equmbile encumile esenza into zakhe litshisa kubanda Kusasa nasemi Ndimthanda nobevuka Ehamba esenza into zakhe Kumnyama kumhlophe Kusasa nasemi Equmbile encumile Esenza into zakhe Lichisa kubanda kusasa nasemini ngoba nguye lo onqumisa inhliziyo yam ngawo ngamaxesha nguye lo Sonke City, yeah. Hey, yeah, 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 hey, by the wells on the saxophone. Kusasa nasemini Engqumbile, engqumile, esenza into zakhe. Litshisa kubanda, kusasa nasemini. Amen. Ndimthanda nobevuka, ehamba, esenza into zakhe. Kumnyama, kumhlophe. Kusasa nasemini engqumbile, engqumile, esenza into zakhe. Litshisa kubanda, kusasa nasemini ngoba nguye lo onqumisa intliziyo yam. Sonke city, hey, 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 hey. Thank you very much.